make every moment memorable. Okitegeera buli lunaku lw'oba n'omusajja, buli lunaku lw'oba n'omukazi, make sure nti w'ovaawo what agenda kubeera ng'asigala kirowooza.